Hello guys, thanks for stopping by my channel.
Kule video sizobe sibheka ukuthi yini ongayilindela ngoSeptemba emdlalweni ouchungechunge okhonzile onesihloko esithi Sibongile dlaminis. Ngicela ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sami futhi uhlale nami kuze kube sekupheleni kwevidiyo. Ngiyabonga. Iphuma kuSibongile dlaminis ngoSeptemba 28. Umsombuluko zitho kumandulo 28. Isiqephu 16 uKwenzo noNomalanga baxoxela uphetheni ngokwenzeka enganeni. Lapho uThemba efica unomfundo ekhala, avele acabange ukuthi abakwaDlamini yibona abanecala. Uvelephi ugcine esenzela isihlabani seqom ividiyo yakhe. ULwesibili zi-3 kumandulo 28. Isiqephu 17 uNomalanga noKwenzo bafuna ukwesekwa ngemuva kokuba umndeni uthole ukuthi umntwana akasekho. Wenzeni uba nomona ngezinto ezingapheli zikaThemba. ULwesithathu zi-4 kumandulo 28. Isiqephu 18 uKwenzo uthola ukuthi uNomalanga ubelokhu eqamba amanga kuye. Avele obala udeliwe anyamalale. Uvelephi uphazamisekile emsebenzini bese ekhetha ukulandela uthando lwakhe lokudansa. Umsombuluko 9 September 28. Isiqephu 19 uSibongile uyamangala lapho uNomalanga efika engalindele endlini yakhe yokulala. Ifika induna nomyalezo kuvuma futhi akubukeki kahle kudeliwe. ULwesibili zi-10 September 28. Isiqephu sama 20 sekuphelile njengoba izinkukhu zifika ekhaya zizozumeka kuNomalanga futhi uphoqeleka ukuthi avume amacala akhe phambi komndeni. Sekuphelile yini umgwaqo kudeliwe osanda kutshelwa ukuthi udinga enye indawo azoyibiza ngekhaya. ULwesithathu 11 September 28. Isiqephu sama 20 one uphetheni unombango nonomfundo. Uvelephi noSangweni bazama ukuhamba beyohlala nomama wabo. Athuke uKwenzo uma ebona uSibongile eqabula omunye umuntu. Umsombuluko zi-16 September 28. Isiqephu 22 uKwenzo uphatheke kabi lapho ezwa ukuthi cishe wonke umuntu wayazi ngamanga kaNomalanga ngaphandle kwakhe. Usamke ubhekana nophetheni ngesedlule. Asale ethukile uphetheni. Ukuqhuma okwedlule kukavelephi kuyabuya. ULwesibili zi-17 September 28. Isiqephu sama 23 uVusi udlalela uJabu. UJabu uveza izinhloso zakhe zokutshala ukungezwani emndenini wakwaDlamini futhi akakwazi ukusebenzisana noSibongile noma ubani. ULwesithathu 18 September 28. Isiqephu sama 24 uKwenzo uthintana noSibongile kodwa wathola ukuthi umfo wabo kungenzeka ukuthi umkhaphele. UNomfundo ukhathazekile ngokuthi uThemba uzophathwa kanjani ngemuva kokuthi u-in eseqedile. Umsombuluko zingama 23 September 28. Isiqephu sama 25 uKwenzo ubangela abathandekayo bakhe ukuba bakhathazeke kangangokuthi uNomalanga ugijimela emthonjeni ongalindelekile ukuze athole usizo. Njengoba imbeleko isondela uNomfundo udinga ukuqinisekiswa okwengeziwe. ULwesibili zingama 24 September 28. Isiqephu 26 sidinga izimpendulo uphetheni ubhekene noVusi noCima. Kusenjalo uNomalanga ucela intethelelo nosizo lukaSibongile. Baphinde baxhumane uSibongile noKwenzo. ULwesithathu zingama 25 September 28. Isiqephu sama 27 uKwenzo kuqhamuke imbeleko kaThemba wahlasela uVusi. Uvuma upha uSamke isitolo sikaDeliwe, umboleka isitolo ukuze enze imali ukuze aphile. Umsombuluko zingama 30 September 28. Isiqephu sama 28, isambulo esishaqisayo sikaKwenzo mayelana noGcina noVusi sithola ukwesekwa umuntu obengalindelekile ukuba abe umngane wakhe. Njengaye kanye nophetheni banikeza uVusi isiphetho. Ukuphumela obala kukaSamke kumangaza uVuma. Ngaphambi kokuthi uhambe, sicela uthande, wabelane, ubeke amazwana futhi ubhalise. Ngiyabonga.